Ondetere akanzari nkukumye ki
akandazi tata
akanzari cyagaro kulya yanguwa
akandazi
muyamba tewera bira
akanzazi akanzari akandaza
atyo muhumbu bwachika oja kumurabya naleza
akanzari
dampe akanzari
kandazi kanzari
akandazi
akandazi kandazi
ye akandazi
kando
Yomba!
Yeta,
I can't
ask you. I can't ask you. I can't ask you. I can't ask you.